Show up. Hakuna duniani atakuongoza hadi mwisho wa vita. Japo mawimbi tufani zinapo